ubwo gwego ruboneka nka rutoyi nuko ibyo bintu biri no kugwego rusumba ubwo turiko turavuga amakuru twe dufise mu ibanga aremeza ko ku gwego rw'umukuru w'igihugu no kumushikira nganje w'ubutungane ariko hari havuye ico cyumviro cyuko Kristo akaneza ari kugwa ibyo twabifite amakuru atomoye none izo nguvu inosa muserema zikurahe naho bica bisigura ko ko hari uwuvuga hakabaho n'ubuvuguruza ariko impera ni imperuka hari n'umunsi ubutungane buzobakora ko nawo bagahanirwa ibyaha bagenda barakorera abarundi
ndabaramukije n'abakazi bwese banywanyi wacu mbana natwe kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro twama tubashikiriza vya misi yose uyo duhejeje kumva ni Pacifique Nazwe aranira agateka kazi na muntu turaza gusubira kumwumviriza mwitonito ryano makuru ninde aho ububasha burengeje ubwo umukuru w'igihugu yatowe na bene gihugu afise ubushobozi buruta ubwo ubundi wari we wese mu gihugu ndetse akongera agaho ububasha busumbije ubwo umushikiranganje w'ubutungane ku buryo Krista Kaneza president yishimiye ubwiwe n'umushikiranganje w'ubutungane bafata ingingo yuko Krista Kaneza yovanwa mu ibohero ariko uyo muntu agategeka ko agumizwa mu ibohero na kamaramaza barundi kazi kubona umukuru w'igihugu umushikiranganje w'ubutungane bafata ingingo umuntu umwe agategeka ko ivyo vyavuzwe n'umukuru w'igihugu n'umushikiranganje w'ubutungane atagaciro bihabwa murano makuru turaza kugaruka ku makuru arabana na politike tuze no kuraba idonido ry'ivyo mpejeje kukubwira ndetse turabe imvo nico bacinyegeje inyuma iyo kubona umukuru w'igihugu bishitse aho adashobora na ubwe gufata ingingo kuko ica ihindukwa ako kanya n'abantu kubgabo bivugwa ko bageze uruhara mu bikogwa vy'agahobera bunwa ndetse n'impfu zitandukanye harimo n'urupfu rw'umuhisi Thierry Kubwimana mu makuru ya politike kandi turaza kugaruka nanone ku makuru adushikira akomeye cyane nk'uko turiko turabakorera inkuru zitandukanye kubirabana n'umwuka mubi uri hagati y'abategetsi bakomeye batwaye Burundi ndetse n'umukuru w'igihugu n'ingingo zigiye gufatwa bidatevye bishobora gutuma bamwe mu bashikiranganje babogozwa abandi bagasubirizwa kandi bagasubirizwa n'abari bamwe bavuye mu migambwe itavuga rumwe na leta ya CNDD-FDD ivyo vyose turaza kubigaruka ko muri ano makuru sangwa kaze banyugwanyi bacu izo ni mfunyapfunyo z'amakuru turibuze kugaruka ko nkabanda baramukije mwese aho mutwumviriza muherereye abatwumviriza muri nga mu Burundi nga mu gisagara ca Bujumbura abari mu gwa mukuru wa politike Gitega abari rya nino mu ntara zitandukanye zigize igihugu cacu c'u Burundi mwese ndabaramukije nanabakaze muri ano makuru yacu abatwumviriza muri mu bihugu by'ababanyi abari mu makungu ya kure mwese ndabahaye ikaze ndazi kumurondera amakuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turi ko turabashikiriza nimba utarafyonda subscribe ngira ndagusabe gufyonda ko uramanuka mu sino video urabanditse ijambo subscribe nimba ukoresha icyongereza ufyonde ko kuri wewe ukoresha igifaransa uraraba ahanditse ijambo sabone maze ufyonde ko igihe cyose turonsa amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi uraje uba mu bambere abashikirwa navyo ariko ndakubwira kamaramaza ndetse n'agasumburutso kubona umukuru w'igihugu c'u Burundi kumwe n'umushikiranganje w'ubutungane bafata ingingo iyo ngingo igacifutwa n'umuntu gushikana n'ubu amaze kumenyekana ariko bikaba birimo igipfungu kidasanzwe bishobora no gutuma havuka impari zikomeye zirimo uguterana amagambo ugusubiranamwo ukubogoza bamwe mu bategetsi nkuko ndashimiye Varisi tubwewe yavyivugiye yuko hari abategetsi bamubangamiye mu butegetsi bwiwe gutyo rero ibi bintu bishobora gutuma leta icikamwo ibisata ndetse no kutumvikana ukuvuguruzanya uguhinyanyuzanya biri hagati y'abo bategetsi bishobora guteza imari zitoroshe ese abiweza ivyagateka kazi na muntu bavuga iki ku bibazo biri muri leta y'u Burundi imbere yuko tubandanya n'izindi nkuru zitandukanye ngira tubanze dufate kano kanya twumvirize abantu binyegeje inyuma y'urupfu rwatsiri kubw'Imana gwo barugiye guteza ibibazo bikomeye bamwe mu babigezemwo uruhara bidasize mu nyuma nabariko baraharanira ko baguhanira yuko Krista Kaneza umupfakazi watsiri kubw'Imana yore kugwa ni ibintu biri buze kwerekana ko muri leta harimo abantu basumbije kure ingufu abategetsi banakomakomeye gushikanaho umuntu umukuru w'igihugu n'umushikiranganje w'ubutungane batanga ibwirizwa ariko ivyo vyose bikanka gukurikizwa uyo muntu yinyegeje inyuma y'uyo mugambi ninde ese uyo muntu asumbije ingufu abategetsi bakomeye nkabo uyo muntu yobarinde reka tubanze dukurikire twumvirize ico Pacifique Nirinazwe avuga ndetse twumvirize n'amakuru bafise kubirabana n'uyo muntu ndetse n'ibindi vyose byo bigiye gukurikira mu nyuma tujeje kumwumviriza nagaruka nkubwira n'andi makuru twagukoreye ko amatohoza kubirabana n'izo mpari zavutse mu butegetsi bwa leta irongowe na Ndayishimiye Varisito
Prokirere wa muha wenye nubwiwe yarigiriye kwibohero rikuru rya Mpimba atwaye urupapuro rwemeza ko Krista Kaneza ari kugwa ugo rupapuro rurahabwa barongoye ibohero ako kanya niho hacyashika umukozi w'iperereza umupolisi Alfred Nosamuseremu araza aratanga itegeko ko Krista Kaneza adashobora gusohoka ako kanya ntangingo nimwe yindi ikiye mu mategeko yari bwafatwe yari gutuma uyu mukenyezi adasohoka umuntu yakacha yibaza ngaha ingene Burundi busigaye butwawe umupolisi agabwa na procureur ariko niwe aje guhindura ingingo ubwo nyine procureur aje gufata yo gusohora umuntu niwe kandi aje guhindura ingingo yafashwe n'ubutungane mu bisanzwe nta n'ukuvuga ngo hari hukunguruza kuko wari kunguruza yari wo procureur nyene umba procureur ntiyunguruje wenyene niwe yitwariye urupapuro rusohora Krista Kaneza ibyo bintu birarengeje ubwenge uretse ubwo rwego ruboneka nka rutoyi nuko ibyo bintu biri no kugwego rusumba ubwo turiko turavuga amakuru twe dufise mu ibanga aremeza ko ku rwego rw'umukuru w'igihugu no kumushikiranganje w'ubutungane ariko hari havuye ico cyumviro cyuko Krista Kaneza ari kugwa ibyo twabifitiye amakuru atomoye none izo nguvu Inosa Museremu zikurahe naho bica bisigura ko ko hari uwuvuga hakabaho n'ubuvuguruza ariko impera ni imperuka hari n'umunsi ubutungane buzobakora ko nabo bagahanirwa ibyaha bagenda barakorera abarundi
uyo ni Pacifique Nininahazwe nashize ahabona bimwe mu byoba biriko biratuma Krista Kaneza agumizwa mu ibohero kandi umukuru w'igihugu n'umushikiranganje w'ubutungane baratanze ibwirizwa yuko yorekugwa reka twigerukire ku makuru turi kuturabakorera ko amatohoza arabana n'amajambo umukuru w'igihugu yashikirije inyuma yaho tubamenyeshereje ko Ndayishimiye Varisito agiye guhindura leta abagize leta yiwe akaba harimo abashikiranganje bari ku lisiti bazi imbere mu bazokugwa mu mabanga bakabogoswa abandi bagasubirizwa bidatevye kuko Ndayishimiye mu ijambo giwe wiwe yivugiye yuko ashaka gutwara igihugu mu buryo bunogeye bose ariko hakaba harimwo basumirinda bironderera itunga baterekwa ivyiterambere rusangi ry'abanyagihugu ahubwo bobo bakifuza yuko mu mabangaho yose hojamwo bava mu miryango yabo aba bashigikiye canke se abo barabanagiza kugira barondere inyungu zabo mu butegetsi Nabaho Ndayishimiye ahejeje kuvuga ayo majambo, abatari bake batanguye gutahura ya makuru twahora tubabwira yuko ari Alain Guillaume Bunyoni kumwe n'abandi bategetsi, hakaba harimwo na Gervas Ndirakobuca, nk'uko amakuru nayo mashasha dusumira avyerekana yuko boba aribo bantu baza kwisonga, nubwo hari n'abandi tusababwira mu makuru yacu ataha babangamiye umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito. Gutyo rero ngo bakaba batanerekwa ivyo intumbero yiwe, ahubwo bakaba bafise imigambi yabo ku ruhande. Amakuru yakatwereka ko ivyo byose mu misi ya vuba bigiye gutorerwa inyishu kandi bizakugwa na Ndayishimiye. Gusaba kurikirana ibintu n'ibindi, bavuga ko ivyo bintu bishobora gutuma leta ibamwo ibibazo bitokigeze kubaho muri kahise ku Burundi, kuko ivyo bihangange biriko birahinyanyurana. Hari abantu bakomeye kandi batoroshe kubona Ndayishimiye adafise abantu bamufasha mu bikorwa vyiwe, yemereye abanyagihugu yuko azobashitsa ko ivyo azorangura. Ibi bintu birafise ikibazo gikomeye, kuko abo bategetsi batariko bararabana ryiza n'umukuru w'igihugu, nabo ni abantu batoroshe kandi bakomeye, bivurwa yuko igihe cyose hazoba habayemwo ukwiyomoranako. No kuvuga badashigikiye Bunyoni Ndayishimiye bakamwiyomora ko bivanye n'uko batariko barahuriza ku ngingo, canke se Ndayishimiye ubwiwe akakura mu mabanga abo bategetsi. Tufise amakuru yuko hazocavuka imigwi ikomeye igwanya Ndayishimiye kandi ivuye mu bategetsi bahora batwaranye u Burundi. Mu makuru dufise abaza ku isonga arimwo Bunyoni we vyanatanguye kuvurwa mbere ho gatoyi, kuko Bunyoni yari yasavye ko Reveriano Ndikuri atoshegwa mu kibanza c'umunyamabanga mukuru w'umugambwe, ariko Ndayishimiye ararahira ararengwa ko ategerezwa gukora nk'uko umuhisi Petero Nkurunziza yasize bimubwiye. Bunyoni akaba yari yarifuza ko oshiramwo abantu bakorana, abantu barabana ryiza, abantu bazomushigikira, gutyo ngo Reveriano Ndikuri yo na Bunyoni n'abantu batagira ikintu na kimwe bahuriza ko ndetse basuzugurana ku rwego rwo hejuru. Gutyo rero ngo Ndayishimiye Varisito bizogorana cyane yuko akorana na Bunyoni mu gihe ivyo Bunyoni yipfuza atari vyo umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito akora. Namakuru tubandanya kubakorera kwa matohoza ivyize mari zibandanya mu bategetsi bakuru, ariko imbere yuko keza nkubwira n'izindi nkuru zose ziriko ziravurwa, reka tubanze twumviriza amwe mu makuru yihuta cyane ariko aravugwa ibya Nino yo bakumbuga ngurukana umenye mu bimenyesho makuru bitandukanye. Tuyeje kwiyumviriza, ndaza nkubwira n'ayandi makuru yose turiko turakwa gutungoni twagutunganirije ico tegezwe gukora na gufyo. Ndakuri sabone ka tubanze twumviriza no makuru yihuta, nyuma yayo ndaza gushitsa ku n'izindi nkuru zitandukanye.
Burundi burifuza yuko iyo mfashanyo yosubira ikagaruka, naho amateka y'Uburundi bakunda kuvuga ngo ntaco vyabatwaye, nibaza ko ari uko gusa iyo mfashanyo n'ubu bakiyikeneye. Ku ruhande rw'ishyirahamwe ry'abanyaburaya nabo nyine burya agako naho kaba gatoronya riguma rigakenera imvo nyamukuru, ikaba ari uko dufate nk'Uburundi ni iyinjiriro abanyaburaya baja muri ico bihugu bibanyi Kongo canke u Rwanda, hanyuma murazi yuko hamaze iminsi itari mike havugwa yuko hashobora kuba hariho ibintu vy'ubutare n'ibindi biri mu Burundi. Ico gishobora gituma ca mbere, igituma kigira kabiri n'uko mu migenderanire y'ibihugu iyo igihugu canke icyaha rihengera ikibanza ibindi bica bigicokeramwo. Nk'ubu rero mu Burundi nibaza yuko ikibanza abanyaburaya bari basize abarusiya n'abashinwa bagicokeyemwo, nibaza ko ivyo rero bitahita ngo bicyohere abanyaburaya, bakaba bifuza ko nabo nyene iyo migenderanire yosubira ikanaguruka. Nibaza yuko umwaka uzohera hariho ibintu bitari bike bizoba vyakozwe ku mpande zose, nibaza yuko ishikirano ishobora kubandanya. Umwaka ukazohera hariho intambwe itari ntonya izo mpande zose zizoba zamaze gushikako.